Amagwinya ayisidlo sasekuseni esithandwa abasebenzi abaningi. Awabizi kakhulu futhi amnandi, kodwa adinga amafutha amaningi ukuze abhakwe. Abadayise abafana noMeggie Sithole asebedayise iminyaka eminingi kule ndawo eBinoni egcwala abantu abaya emsebenzini. Ikusasa libonakala lifiphala njengoba ukuthengiswa kwabo kukhahlanyeziwe ukunyuka kwentengo yamafutha. Uthi amafutha ayabiza kakhulu. Uthi ngesonto elilodwa nje usebenzisa okungenani izinkulungwane ezimbili zamarandi ukuze athenge amafutha okubhaka amagwinya. Kuleli lokishi lakwaThema eGoli, ukhala esifanayo uSibongile Jiyane odayisa ama-chips amazambanye kanye namakota. Leli bhizinisi selisize ukondla umndeni wakwaJiyane futhi lasiza ukufundisa izingane zakhe esikoleni. Ukwenyuka kwentengo yamafutha kuphoqe ukuthi uSibongile adedele ezinye izisebenzi zakhe njengoba engasakwazi ukuziholela.
We're selling for people that are staying in the location which are not working. Our busiest time is when they got these 350s or the pensioners' money. After that, things are so expensive.
Osomabhizinisi abehlukene bakhala ngento eyodwa. Usomabhizinisi uPromise Mashaba uthi bacindezelekile nhlangothi zonke. Ukwenyuka oqhubekayo kushiye intshisekelo encane emabhizinisini amancane.
It is so difficult. It's eating on our bottom line. We've got rent to pay. We've got salaries to pay.
Abanye ababhaki bathi kuye kwadingeka ukuthi bathole izindlela eziwubuciko zokuqinisekisa ukuthi wonke umsebenzi uyahola. UMaserame Nhlabathi uthi kudingeke ukuthi acele izisebenzi zishintshane ngezinsuku zokusebenza.
Ama breadwinners kuma families wabo, so I have to ukuthi ngikhathe ama hours wabo, then nje ku difficult, kunzima.